mimi nashangaa na watu wakisema eti mtumbuizaji bora duniani ni Diamond Whiskey Will Bolt. Mtumbuizaji bora duniani ni umbu peke yake. Hata usipopenda wimbo wake utapiga magoti tu like that.